Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zunga ngishilana, Jerusalema, ikayalami.